mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabana mu kije nshuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihuhusi ana giherutse kugiramira akarere ko muri Afrika yo mu manuko ishyirahamwe ONU ryatangaje ko mu bihugu bya Madagascar, Mozambique na Malawi igihuhusi ana giherutse kuharangwa cyageramiye abantu ibihumbi n'ibihumbi gituma imyuzuro ikwiragira n'ibintu bitari bike vyononekara muri ivyo bihugu. Abantu batari bake bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko icyo gihuhusi cyerekana ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ataragaseseshwa rumuri. Akarere ko muri Afrika mu bumanuko karageramiwe inshuro zitari nke n'ibihuhusi bikomeye mu myaka ya vuba. Byarasambuye amazu, amabarabara, ibiraro n'ivyimburwa vyongera bituma abantu batari bake bava mu zabo. Abahinga bavuga ko ibihuhusi bitera vyongereza inguvu kandi biba kenshi kurushiriza mu gihe amazi mu mabahari atera ashuha bitewe n'ihindagurika ry'ibihe. Ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ziribonekeza mu buryo butandukanye no mu bindi bice by'umugabane wa Afrika, nk'imvura nyinshi igwa kenshi igasenyura amazu, imisozi n'inyubako nk'amabarabara n'ibiraro, abantu bakahasiga ubuzima canke bakava mu zabo. Ziribonekeza kandi biciye mu bindi bimenyetso nk'uruzuba rwinshi rugiramira ivyimburwa n'ibitungwa mu bihugu bitari bike. Niki ibihugu byo muri Afrika ubwavyo vyokora mu buryo bwihutirwa kugira bigabanye izo ngaruka mbi z'ihindagurika ry'ibihe bitabanje kuzera ku mfashanyo zitanzwe n'amakungu. Ni mu kiganiro muri Sanga twatumiye Jado Nkurunziza aharanira ibidukikije. Yari yitavye ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe mu gisagara cha Glasgow muri Ecosse mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2021. Yaraharonkeye agashimwe k'umukangara w'akarorero ku bijanye no guharanira ibidukikije ku mwaka w'ibihumbi 2021. Muri uwo mwanya dufise Jado undi mutumire ntituramushobora kumuronga ku murongo. Jado ndabaramukije.
Mahoro neza umumenyeshamakuru.
Iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe umuntu afatiye kuri iki gihuhusi giheruka kubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu manuko iki gihuhusi ana, icyo gihuhusi mwakibonye gute?
Ego nababwira yuko bibabaje ahubwo mfashe kano kanya kugira sabe abashikare n'ico kiza kubabwira pole. Ama ikintu gikomeye cyane ni uko tubera icirwa twebwe nk'abanyafurika bo muri Afurika y'ubuseruko, kuko twarikunze dukunda iby'iwacu mugabo tukibagira ivyo twita ngo si iby'iwanje cyangwa si iby'iwacu mugabo ugasanga mu nyuma biragarutse biratubera iby'iwacu kuko biba byadusinzikaje.
Hanyuma abitegereza ibintu baravuga ko ari ikimenyetso c'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe, niko mubibona?
Ego ihindagurika ry'ibihe riva kuri negligence, kuvuga kutitaho ibyo twategeza kwitaho. Iryo hinduka ry'ibihe riza ari uko abantu bigidesinda bibazo mu bijanye no gukinga ibidukikije. Naco gituma umuntu wese ahari ahagendera, aho yiga, ahakorera, ahantu hose atembera, meme nato bari mu gihugu ciwe, ahantu hose aciye abona akantu katagenda neza ntadavuge ngo ntibindaba, ahubwo azovuge ati reka ngira icyo nkora kuri uno mwanya kuko ntagikoze ejo nzusigara mbicuza, cyangwa abandi babi impande yabo badusikara baricuza mugabo bagize ico dukora kuri uno mwanya tukabona yuko ikintu kiriko kirashaka konekara hama tukagikora kugira tugisubire mu nzira nziza byo bari byiza gusumba baravuga ngo ibi nibindaba ngo nibikogwe n'amareta cyangwa nibikogwe n'abarongozi navuga yuko tuvuze ko bituraba kuba byiza cyane kuko biraturaba kandi tukaba tuko dufasha twebwe tuba turi kwifasha bwa mbere tuba tuko dufasha abatonya bacu tuba tuko dufasha abana tuzokwibaruka n'abuzukuru bacu kugira bazoye muri rya sinziza yasi idafise indagurika ry'ibihe navuga yuko indagurika ry'ibihe ni ikintu twese twotegereza kuba twitwararika tukavuga tuti iki ntagikoze ejo ntibyahinduka dusanga bimpindukireho kandi nibyo ndosigira ndicuze.
Tugaruke ku koraniro wari wagiyemwo witavye kuhindagurika ry'ibihe gishyirahamwe mpuzamakungu ryabereye mu gisagara cya Glasgow mu gihugu cya Kose mu mwaka urangiye 2021. Witegereje ivyahavugiwe mubona ubu hari ikintu kiriko kiraja mu bikogwa canke ni mihango yama itangwa ntishigwe mu bikogwa?
Murakoze cyane mumbaje ikibazo gikomeye cyane kinkora mutima. Nagomba babwire birababaje cyane birababaje kuko uri kuraraba haheze amezi abiri agomba akwire arabura iminsi mu Kenya iyo koraniro ribaye i Glasgow muri Ecosse mugo uri kuraraba mu gihe cy'ikiganiro cyangwa mu gihe cy'ikoraniro abantu baba bashushe imitwe abantu baba ariko barakora cyane abantu baba bakorajyana ibyumviro bikomeye cyane mugabo hageze bavuye muri rya koraniro kacuraba ku rufuga kacuraba aho baba kacuraba aho batwara kacuraba aho bakorera kacuraba none ya mpinduka bya byumviro ya madecision yafatwa none ko tubona ko atahinduka iriko turiko turabona nacyo gituma biryoshe kuko biraryoshe cyane kuko kugwaruka waje ruva mu mingi itandukanye twese turafise aho duhuriza ibikogwa twagize murazi yuko urubuga ngurukana bumenyi donc ubuhinga ngurukana bumenyi sky biri ku isi yose kandi bisigaye bifasha mu iterambere bababwira yuko kugwaruka twese twahuri hariya twese uno munsi turafise aho duhuriza ibikogwa tuba tuko turakora mu bihugu tuba turimo nobabwira yuko nshima cyane ndashima kandi biraryoshe kubona ugwaruka ari rwo rufuga ruti twebwe ntitwishinge abo baza bicara bambaye amakoti baguma bavuga gusa ibyumviro badashyira mu ngiro mugabo natwe ko ari two tuzobisinzikaramwo reka tugire ico dukoze uno munsi ndashima ugaruka go muri Kenya ndashima ugaruka go muri Malawi ndashima ugaruka go muri Togo go muri Zimbabwe go muri South Africa go mu Rwanda go mu Buganda go muri Tanzania natwe go mu Burundi twahagurutse kandi mu guhaguruka kwacu badushigikira cyane badushigikire imbere ni heza kandi tuzobikora mugabo nagomba kuri kote igihugu cy'iwacu nagomba shimira uburongozi bw'igihugu cyacu kuko bitayeho cyane gukingira ibidukikije no n'ihindagurika ry'ibihe kuko hari ibikorwa byinshi sindikomora mubona ibikorwa byinshi kuva mu kwezi kw'12 hari ibikorwa byinshi byo gukingira imisozi itambaye na leta yacu yasizeho umugambi witwa ewe Burundi urambaye nobabwira yuko twebwe kuri urwanda rw'iwacu igihugu cyacu turashima kandi tugashimira n'uburongozi duhereye kuri nyine icubaye mukuru w'igihugu cyacu General Major Valiston ndayishimiye bahagurutse hama natwe ugwaruka turi nyuma yabo kandi turiko turakora ijoro n'umutaga.
Yego, tubandanye turaza kubigarukako nk'ubwo ruhara rw'abakiri bato turaza kubigarukako kubijanye no gufata ya mbere kubijanye ni inkurikizi zihindagurika ry'ibihe. Emmanuel niyo yabikoze, turamuronse ku murongo wa telefone. Uratwumva Emmanuel?
Yego, ndabumva cyane.
Emmanuel niyo yabikoze ayoboye umugambi Greening Burundi ujeje gukingira ibidukikije mu Burundi yatowe kuba umwe mu mikangara yo muri Afrika ijana yabaye imboneza mu bijanye no gukingira ibidukikije mu mwaka wa 2022 ushire uwa 2022 akaba yarabironkeye agashimwe yaranose kandi agashimwe kitwa Mary Robinson Award ku mwaka urangiye wa 2021 kitirwe Mary Robinson yigeze kuba president w'igihugu cha Ireland. Ntihenze Emmanuel uri mu Budagi muri iki gihe?
Ego cyane ni hasanzwe ndi murakoze kandi koma kano kanya mukantumira.
Twariko turavuga ku nkurikiza zihindagurika gy'ibihe mu ntara vya gihuhusi anagiherutse kubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu mwanuko. Ico gihuhusi kubganye murabona ko kuba kitabaye ni cyambere muri ako karere ko ibi taragaseseshwa muri ko ihindagurika gy'ibihe inkurikiza zavyo ziko ziribonekeza kubganye.
Ihenda kuri kajibi hezi kwa hivyo nekeza chane hano kuri nosi tusangwe tuliko aliko hivyo mjose vizafuri tukwebge njene amanyaji hugo mwosi woku isi nitukwe tutuma hivyo vivazo viva andanya viva lero urabona ho muri za Mozambike za Marawi rinja zikiari viva ijambere kuko urabzi viheru utezomu yunachibi nichenda hariko nizigeze kuwa mwombi yunachibi nagatano muri Mozambike abantu barenga ijana bapfuye hariho ibyabaye mu 2000 abantu barenga amajyaro 8 barasiga ubuzima bivanye nabijya bihuhuti nyene rero nice gituma turiko turakeba n'ahandi ho hatageze igikorwa tuzosanga twese usange turahuye n'ibibazo cyo gituma nabagarira wari wese kugira icyakoze kugira ibibazo turiko turahura nabyo bitore kunyi
ariko hari nk'abavuga ati ibintu nk'ivyo byama byashitse sukuvuga ko ibintu byayanzaye mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe bakavuga ko mu mateka y'isi hamye haba ibintu nk'ivyo ibihuhusi imvura nyinshi uruzuba abavuga gucyo mubabwira gute
abavuga ko nuko babona uko bagerageje kuraba muri iyo myaka bavuga barabona ko hari itandukaniro rikomeye cyane kuko ubu unyi cyo turiko turabona ni ikintu bita dérèglement climatique hariho ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe bikomeye cyane zibonekeza ugerageje mu karere iwacu urabona hose ibibazo byaba byabaye yaba iby'imyuzurira yaba iby'ubushuhe bwiyongera urabibona neza yuko ihindagurika ry'ibihe ari agaseseshwa rumuri biriho kandi bitegereza gutorerwa inyishu na twebwe nyine.
N'uruhe ruhara ubona abakiri bato bafise nkamwebwe muri iyo mikangara mwabironkeye n'udushimwe n'uruhe ruhara mubona bafise gushobora gukangurira abantu gufata icyo kibazo ntibagifate mu minenego?
Icyambere ni uko abajejwe ibisata bitandukanye bisanzwe ari byo bifata ingingo bakwiye gushyira izo ngingo bakunda gushyiraho mu ngiro kugira ibibazo turiko turahura nabyo bitorerwe inyishu. No kubwira nk'akarorero ibintu by'amasezerano nk'ibyo oya bya Paris agreement cyane ibitandukanye biza ari nk'inyishu y'ibidukikije bidashyirwa mu ngiro si ibintu bibaye mbona bya kope mu Bwongereza ni ibintu byatanguye kuva kera nk'akarorero hariho amasezerano yabereye Stockholm aho bariko barabira hamwe ibyokorwa bikuru mikuru ku bijyanye no gukingira ibidukikije ariko ibyo bize ko ibyo bari biyumviriye ko bishobora kujyaho ntibyigeze bishyirwa mu ngiro kugira bikurikizwe ariko tubandanya twizera ibintu birashobora guhinduka twebwe nyine twe dushobora kuvuga duti ibyabaye byarabaye dutegereza kujya kukije kugira dukingire inosi yacu tubandanye ibongabonga.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuza ku mirongo ya telefone dufise Ruhamya Ali, uratwumva?
Ndabumva.
Uri he ruhamya?
Kigali ahitwa kibaza paka.
Ufise ikibazo ubaza abatumire canke icyumviro shikiriza?
Igitekerezo baze kutubwira ikintu baba byumva. Babona n'iyo mihanda isenyuka bitewe n'ibiza cyangwa bitewe n'ibiza. Babona baba nta nyigo baba ikoresha. Ndavuga nka hano muri Afrika iwacu. Urasanga umuntu bamuhaye ministeri y'ibikorwa remezo ibyo ikintu tuza kubivuga mu Kirundi kugira ngo byumvikane ibikorwa remezo noneho bakuma ministeri ayobora ugasanga ibyo bintu byigeze abyigaho na gatoya ndabikubwira nk'umwenteriyeri umuhanda yari kubaka akawubaka nyine bitiye amapa aho bamuhaye gusa akajya aho ngaho guno kugenzura akagenzura ariko ntazi icyakozwe kuva hasi kugera hejuru ntazi igikorwa muri make ni kugendera mu kigare cyangwa kugendera ku bandi tukatewe aya mazu nayo asenyuka cyangwa atwarwa n'iyi myaka amazu nayo asenyuka bitewe n'iki abubatse abashinzwe abayenjeniyeri muri iyo reji ubundi bakurikirana ngo bamenye ngo iki n'iki n'ubujyanye proje dusaba icyangombwa cyo kubaka yagakwiye kukubwira ngo iyi proje irashoboka cyangwa ntishoboka ariko twebwe tujya gutanga turashushanya cyangwa dushushanya inzu twubaka dushyireho uburambe ngizamara igihe kingana iki n'iki kizaramba bikurikije n'iki bitewe n'ibikoresho kandi nanone bazagera gute bazakoresha rero numva abo babatumirwa bagiye batumira ba enjeniyeri bakabasobanurira nyirizina byimbitsweho ibijyanye n'ibyo bazi bakagenda basobanurirana kugira ngo twirinde ibitugeraho impfu z'abantu kuko inzu igwiriye abantu haba harimo iki haba harimo kubura abantu n'ibindi byinshi byinshi cyane
murakoze
icyizere ko twajya twungurana ibitekerezo n'ibigiye gukorwa
murakoze
numva ari icyo gitekerezo nyine natanga murakoze nawe
turagushimiye ruhamya ari Jadon Nkurunziza wibaza iki ku cyumviro gishyikirijwe na ruhamya ari
mbabarire cyane kuko ndawumva neza sinumvise sinatahuye ikibazo yabajije cyangwa interano y'iyo kuko niko ndabyumva nabi
yavuze kubona nk'i amabarabara ngo asenyagurika n'ibiraro ibintu byose bijanye n'inyubako ari amazu mu gihe iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kiriko gitera ciyongera yareka arabaza nimba hariho ukuntu nk'abajejwe ibintu byo kubaka canke ubushikiranganje bujejwe ibintu by'inyubako nk'amabarabara ibiraro n'amazu ngo kubo gerageza kuraba bakagerageza kubaka ibyo bintu bijanye no kugene ibintu bigenda birahindagurika ngo nk'aba engineer bakabishyiramwo ishaka ntibabifate minenegwe kubera ngo batavyubatse neza ibyo bishitse
murakoze cyane ibindi ndabyumvise ama nagomba ndababwire yuko kubaka ahantu hegereye inzuzi cyangwa hegereye ibiyaga cyangwa ahantu hegereye utuzi duto duto nababwira yuko hari amategeko bijyana nabyo kuko nko mu gihugu cy'iwacu ku nkengero z'ikiyaga Tanganyika hariho amametero utubakako uvuye ku mazi gushika aho bubaka hama bwo kunkengera z'inzuzi ariyo nk'inzuzi hatubwe nkaho sande tuba hafi yaho tuba hari uzi gutwa nahangwa ngo ruzi nahangwa kugira wubake impande y'ubwo ruzi hariho imetero utarenza nubabwira yuko hama mu kubaka apa yo kubaka ku nzuzi cyangwa ku nkengera z'inzuzi cyangwa ku biyaga nagomba ndabwire mu bindi bihugu hariho imigambi myinshi ibihugu biteye imbere ariyo nk'Ubushinwa cyangwa ibindi bihugu biteye imbere hariho inyubakwa zijyanye n'ibi bihe turimwo tugezemwo novuga yuko bubaka amazu y'amagorofa kandi hasi bakaba bubatse ibintu bikomeye cyane kuko kubaka inzu ifise amanivo ashika nko 30, 40, 50 birasaba yuko hasi hariya kuri fondation uba wubatse neza cyane mugabo nagomba ndavuge yuko izo bisaba uburyo bwinshi mu gihe ibihugu byacu bitaragira uburyo bwinshi bisaba yuko tuba kurikiza ajya amategeko aba yashyizweho na leta yo kuba yuko tubaka kuri diyametero zibudije kunyengera z'inzuzi no kubaka kuri diametero zibujije kuhengera ibiyaga iyo uzirengeje iyo uzirengeje usigara ucuda iyo izo bibindika gibiye bishitse kuko bubaka bisunze ibyo byo gukingira ibidukikije no ku n'inda gukagibiye hama imvura nayo iguye ikagwa ari nyinshi ibyo ntiyahinduka gibihe ni umuntu nari controller mugabo hariho ibikogwa tuba dukwiye kudaturakora imbere hariho nk'imisozi usanga ya itambaye ugasanga imisozi iragaragara iyo imvura iguye ya misozi ya mama y'imvura akubita hasi akacabandanya amanuka mugabo iyo imvura iguye hariho ibiti biri kurya
turaza kubigaruka ko yego turaza kubigaruka ko intambwe zofatwa muri ibi bihe kugira ngo bigerageze kugabanya ingaruka zihindagurika ry'ibihe turaza kubigaruka ko
turabaramukije bakunzi namwe banywanye ibishwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Fise Anselme ngenda kumana ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumvise nakwijana
uri he Anselme
mubanza muri musitati mu Burundi
ufise ikibazo ikimbiro ushikiriza
bo no guterera mu bisanzwe nyintererano yanje umuntu niwe yatumije byose bibaho ngiye kwihindagurika kibihe turabye ko nibidukikije ntibyubahirijwe amutigute umuntu arashoboye gufata n'igitara cyita kakirika cyose icyo gihe umuntu aba munsi yaho hantu ashobora kugira ingorane akarorero nk'abantu baca kubaka ahegereye inkengera z'urudi ntiyiyumvire no ku buzima bwiwe ibyo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwiwe ubwa mbere wenyine naho rero usanga hariho amareta usanga ashyigikira abantu ugasanga ntabirabye ko ingaruka usanga n'ubundi zigarutse kuri leta kubera nk'akarorero nk'umuntu aza kubaka hambavu y'uruzi cyangwa hambavu y'ikiyaga ikiyaga kikuzura kubera bivuye ko iri cyahindagurika kibihe batemye ibiti hariya imvura ijana umututu muremuri hejeje kugwa ni ukuvuga cya kiyaga kikuzura abantu barashira akandi karorero n'amasosiyete yagiye agwira kubera amasosiyete uko agwira aduva ibyuka bikagenda konona igisenge mu kirere icyo gisenge rero kimaze kononekara ko n'imvura igenda igwisize umuvupfu nk'ubu tugiye kuraba imvura isange igwa naho iba ari nkeya uca usange ifite ingufu nyinshi ukubera iki ibyo bidukikije bitubahirijwe icyo nubona rero amaleta yari akwiye guhagurukira ikibazo ukubera bagifata minenerwa azajya aho imisozi isigara isitagurika ariyo yisitagura yo nyine uriya turamaze kubona ahantu henshi usanga ari nk'umusozi w'amabuye ugahongoroka wose kubera iki bawumaze ko ibiti bibaye hakikije kugira bigabanye iki umuvuduko w'imvura ino nk'akaba mu Burundi baragerageza kuvuga ati dutere ibiti ubwa naho babitera siko bicibwa bini maniyeri novuga bingana wera umuntu arashoboye kwicira igitara cy'ibiti kirimo nk'ibiti amajana atanu agacicira umunsi umwe none uwo munsi yari yateye ibiti amajana atanu urumva nubu ni ngorane ko zije zigaruka kuri wa muntu agiye kunyana umuntu rero niwe ibi byose biriko biraba byatewe n'umuntu niwe ngaruka mbi w'ibyo bintu byose yari intererano yanjye
turabashimiye murakoze Anselme
namwe murakoze
ku murongo wa telefone kandi utwakwiye ni Frederic Ntirampeba uratwumva Frederic
ndabumva neza cyane
uhamagaye uri he
ibugendana mu ntara ya Gitega
ikibazo icyumviro
ni ikibazo kanini ya nashaka kubaza umuhinga ati ko bavuga yuko ari ugutera ibiti kugira ngo bakomeze amashyamba ariko ugasanga mu mahimirizo amareta bariko arakora atwigisha kurima kijambere hama kandi tutibagiye namahinguriro gacho sanga ayo mahinguriro rero bashaka kuyajana mu misozi aho usanga amahinguriro menshi akenera ibiti hari uburyo buhari bwo gukora amahinguriro yo ku buryo bwa none adakenera konona ibidukikije ko mbona nibi iye n'imicafu iva mu mahinguriro iyo mwibi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bitaratera imbere usanga imicafu ya bakurayo yose baterera mu nzuzi ugaca usanga ni bya bindi nyine hari biguma bizana ingorane ikibazo canje cari ico murakoze no twari umwanya w'abandi
murakoze turabashimiye Emmanuel niyo yabikoze mu mwishura Frederic
ego murakoze cyane yabajije ku kibazo kijyanye n'ibintu bijyanye no ukuntu bahimiriza gutera ibiti bakabahimiriza no kurima kijyambere nibyo ubwoko bw'ibiti hariho ubwoko bw'ibiti bwagenewe mu mashamba n'ubwoko bw'ibiti bwagenewe ahantu hari indimo izo bita les arbres agroforestiers bishobora kubana n'indimo ata kibazo rero mu gihe ariko uri kurarima urashobora kubiteramwo umwimbu ukavaho ukaba mwiza cyane kuko ariwe bimwe nk'abahinga bagenze kubiraba muri ibyo biti ubwo bwoko bana n'indimo bitanga n'ifumbire mbo ku kibazo kijyanye n'amahinguriro amahinguriro nizo ari mu bituma ikirere cyononekara mu kuduhuza bya byuka biza bihungabanya ikirere bigatuma bwa bushuhe buba byinshi rero yabajije ati hariho uburyo bwoshoboka kugira amahinguriro ashobore ku gukora atonona igisenge cyangwa atonona ibidukikije buriho cyane ni uko ubuhinga butaratera imbere muri ibyo bihugu byacu aho usanga amahinguriro agikoresha bya biti agikoresha za nkwi biza bigabanya bya biti bikaza byongera bituma habaho bya byuka rero hari uburyo bwo gukoresha imishwara y'izuba cyangwa uburyo bwo gukoresha umuyaga kuri ajya amashyiga cyangwa ibiti biza bisaba umuriro bashobora gusubiriza ni uko ibihugu byacu urumva ntibirashika kuriyongera ariko niyo dutera tuja nk'ababishoboye bobikora kugira babandanye babungabunga bya bidukikije ngiye kuri icyo nyene hariho amasezerano n'amasezerano ajyanye n'ukuntu bobungabunga ibidukikije yabaye yabereye muri Kenya mu 2019 hari mu kwezi kwa gatatu aho habayeho ine ni nka solisiyo ni inama yari yateguwe n'ishyirahamwe rigezwe ibidukikije muri Nations Unies aho habayeho uko amasosiyete cyangwa amahinguriro yokora yisunze kubungabunga ibidukikije hakabaho ini production e consommation durable kugeza mu mwaka w'2025 ariko uri kuraraba urabona yuko bitubahirizwa mu bijyanye no gukingira ikirere
urakoze tubandanye iki kiganiro turiko tuvuga ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe umuntu afatiye ku gihuhusi anagiheruka kubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu bunuko abatumire ni Jado nkuru nziza haranira ibidukikije yari yitavye koraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe mu gisagara cha Glasgow muri Ecosse mu mwaka urangiye w'2021 yaraharonkeye agashimwe k'umukangara wa kororero ku bijanye no guharanira ibidukikije ku mwaka urangiye w'2021 twatumiye kandi Emmanuel niyo yabikoze ayoboye umugambi Greening Burundi ujejwe gukingira ibidukikije mu Burundi yatowe kuba umwe mu mikangara muri Afrika ijana yabaye imboneza ubijanye no gukingira ibidukikije mu mwaka urangiye w'2021 ushira ubu 2022 hanyuma muravye ikoraniro riheruka rya Glasgow muri Ecosse ivyapfundikiwe imihango yatanzwe imbere yuko haba mu mpera z'uyu mwaka irindi koraniro mu gihugu cya Misiri hari ikintu na gito mubona kubijanye ni ibyari byemewe biriko birashigwa mu bikogwa canke ni ya mihango iguma itangwa y'abanyapolitike Jado
ego nkuko mayivuze kusha kuri no saha kuri twebwe tuba dukurikirana ibintu hafi bavuga yuko ibyo bemeye ataco kiko kirakogwa cyane baguma bashira umuyango nyene ko bizokorwa bizokorwa mugabo uko nabibabwiye twebwe mwigwaruka nitwo vyemera ko baguma batubwira ngo tuzobikora kandi imana yaduhaye inguvu, imana yaduhaye ivyumviro kwiyumvira, imana yaduha kuba dufise amaboko abiri n'ubwenge, hama twebwe ngo twavuze tutireka ibyo tuba dushoboye n'inguvu z'iwacu tuzobikore, ibyo tuzaba dushoboye n'ibyumviro n'ubwenge bw'iwacu tuzobikore, hama turabe ibyo bakeneye uburyo naho turabe kugenda dushobora kugeranya uburyo bwo twebwe kugaruka tuva mu bihugu bitandukanye tujye turakora aho tuba turi igihugu kugira tudukwe turi muri y'amajambo y'ababyeyi bacu cyangwa y'abanyapolitiki ngo tuzobikora hama tuzobikora kandi hari ibintu bimwe bimwe ariko birononekara. Nacyo gituma nababwiye ko nshima cyane intambwe urwaruka go na cyane cyane rwo muri Afurika rugeze ko kuko rwarahagurutse ruvuga tuti nitwo guma turi mu majambo ahubwo nituje mu bikorwa, hama tuze turahana ibyumviro. Icyo udashoboye usabe intererano bwanjye ari mu kindi gihugu iki kintu cananiye fasha kugira ngira icyo nkoze mu gihugu cyanjye cy'amavukiro. Nababwira yuko ibikorwa biko birakogwa atwebwe turi ku kivi ibyo tuzobatumira kugira ngo urabe ibikorwa tuko turakora tuko turagira amaprogramu yo gutera ibiti dufasha umugambi w'urudurambaye twebwe kugaruka turiko turabikora kandi igihugu cyacu Burundi nagubanda babwire ko muri Kenya, mu Rwanda, muri Tanzania ugaruka guhagurutse nago nyene uriko rurakora ibikorwa bitandukanye kandi fashika nukanya kugira tubashimire. Nacyo gituma twebwe kugaruka nizoguma turi mu majambo ahubwo ntituzovuga amajambo gusa tuzoguma dusaba ayo majambo aje mu bikorwa.
Manuel, nawe kubavuga ko ugwaruka tabubasha rufise go gushobora guhindura ibintu na rufise iryo shaka rufise n'ivyo vyiyumviro n'umutima ugo gushobora kugerageza guhangana ni inkurikizi zihindagurika ry'ibihe akavuga ko kumbure abakiri bato bafise inzozi nyinshi cyane zishobora kuba zirengeje urugero ivyo no kwita mu gifaransa ko taba realiste kuri ico kibazo abavuga gutyo mwo wabwira ngo iki
ugerageje kuraba kugwaruka mu Burundi bakunda kuvuga ngo ni Burundi bwiza ariko kuri ino saha tuvugana ntituri Burundi bwiza ahubwo turi kubona munsi kuko twashoboye kugira icyo dukoze kugira duhindure ibitakozwe bishyirwe mu ngiro. Rero ndagerageza kuraba rimwe na rimwe ugwaruka ruriko rurakora ruti kivi ariko nubwo turi ku kivi turakwiye gushyigikirwa nabo onya basanzwe ari abayobozi bacu b'ibihugu byacu ndetse ibyo bashyize mu ngiro bumvikanye ko bikajya mu ngiro kuko bitagiye mu ngiro usanga ingaruka mbi zigaruka kuri twebwe ndetse n'abenegihugu. Rero nicyo gicumba ibinya byose bijya mu masezerano bijya mu maki urabona neza ko bidashyirwa mu ngiro. Nicyo gicumba nk'ubu onya ni ukubwira ko hariho icyumviro muri bino bihugu bya Buraya bari bazanye yuko bafata ibintu by'amakombisibure biduze ibyuka babishyire ngo mu bitaza bihungabanya ikirere ariko ubushize harabayeho imyerekano babirwanya bavuga ati turabyanse urwaruka rwarahagurutse ruravuga ruti turabyanse yuko mubandanya mwonona isi yacu mubandanya muhunga. Rero harimo ibiza biva kuri abanyene batuganza ugasanga ibyo bumvikanye ko bariko barabirenga ko ntibariko barabishyira mu ngiro. Ni ukubwira ibintu by'amasezerano hariho amasezerano yigeze gushyirwaho mu 2018 iyo bise pacte mondiale pour l'environnement aho hariho ibyo bavuga bati umuntu uwo ari we wese cyangwa uganza umuguverina ategerezwa kugira icyo akoze kuri ino si yacu kugira ibungabungwe tuyikingire. Ariko ibyo byose biherera hehe? Biherera mu mvugo, biherera mu nyandiko, ntibishyirwa mu ngiro. Rero twebwe urwaruka ni twebwe tubona ingaruka zizotugaruka ko mu myaka iza, ni twebwe tuzoba turi abaganza b'ino si bo muri kazoza tutegerezwa guhera uno munsi tubungabunga ino si kugira tuyikingire. Aho mu ishyirahamwe nsanzwe ndayangoye Green Link Burundi ibikorwa birabandanya.
Turaza kugaruka, turabigaruka ko, turaza kugigaruka ko Emmanuel, turabigaruka ko.
Yego twamurakaze cyane.
Turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Desire Nyandwi, uratwumva?
Ego turabumva.
Desire, uhamagaye uri he?
Ndi mu ntara ya Kirundo muri Komine Busanza.
Mu Burundi?
Yego.
Ufise ikibazo baza batumire canke icyumviro ushikirize?
Yego, ufise ikibazo nasanze.
Muduge ku ijambo?
Ego, reka mutse batumire batumiriye. Ama tikazo na rifi ite kuche nite nda kulika gili noe ni ke ni keti mura fika shora kukora sana chana wanarunga riba kikwa nito ngaruka nda kulika gili kire eri nye ni keti nubo shora kukora kukirango babi kwa hiti vizi so ama kia na chana cha kuwaza nane kwe ni kide kujimu wa jongo kwe ni keinde nda kulika gili kire eri chenda kwa kukirari chuka cyane cyane kabiri ari ubwo bikije byo mu bazungu.
Murakoze.
Yego murakoze neza.
Ngo mwishura Emmanuel.
Murakoze cyane. Yabajije ikibazo avuga ati icyo Afrika yashobora gukora kugira turwanye iryo hindagurika ry'ibihe. Icya mbere na mbere ni uko abayobozi ba Afrika bojya hamwe bakajya inama n'ingingo bagashyira mu ngiro ibikorwa biza bibungabunga ibidukikije, kuko ugerageje kuraba n'iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi urabona neza yuko hariho ibitagenda neza nko mujyanye no kubungabunga ibidukikije, cyane cyane abene gihugu ntibazi neza icyaricyo akamaro k'ibidukikije. Ni nacyo gituma bumvise umuwatazi kiyombera avuga ati hariho nk'utema ibiti amajana atanu babitema batazi ingaruka mbi izogaruka mu nyuma. Rero muri icyo gihe umuntu wese umunyagihugu wese arakwiye kugira kumenya yuko gukingira ibidukikije aba ariko ategura ejo hiwe heza, ejo h'umuryango wiwe heza n'igihugu cyiwe. Rero abayobozi bo muri Afurika boshyiramo ingufu bo mu bihugu byacu bagashyiramo ingufu ishaka baka rijyanye no kumenyesha aho baganze yuko gukingira ibidukikije ari igikorwa cya buri wese bakabyitwararika. Rero niyo mpamvu nari nshatse gushyikiriza kino onya yuko twebwe nk'akarero mu Burundi mu myaka mirongo itatu yaheze aho icyo bita couverture forestiere ni nko kuvuga ibintu by'amashyamba byarasinzikajwe ibice birenga mirongo itanu. Rero ugaragaje ko bigaba nk'ibyo urumva yuko habayeho ukutitaho kwa gukingira ibidukikije kutitaho bya biti. Rero ingaruka mbi bariko barazibona ubu nko mu ntara ya Bubanza mvukamwo mu myaka yahera mu kurima ntabyo kwirirwa barakoresha umwavu, ariko uno munsi uwo ari we wese agiye kurima kugira azore nk'umwimbu ashyirayo umwavu, ariko urumva yuko isi yatitutse uburyohe bwaraheze. Ibyo byose byavuye kuri bande? Kuri twebwe nyine dukwiye kugira icyo dukoze kugira duhindure ingendo tumenye yuko gukingira ibidukikije ubu ukingiye wewe aho muri kumwe ndetse n'igihugu cyawe ndetse n'isi yose. Hama yavuze ati ibihugu bitunze nibyo bikunze nibyo abona uko byaba bihungabanya ibidukikije. Inganda mu bihugu byacu nta bintu by'amahinguriro by'inganda byinshi usanga bihari bishobora konona ikirere bikatuza bya byuka biza bihungabanya ibidukikije. Rero ibi bihugu nyene nibyo biri imbere cyane mu guhungabanya ibidukikije biciye muri ibyo bikorwa basanzwe bakora. haya magazi amagazi asanzwe yonona ikirere kuko hariho amagazi bavuga yuko ariyo ari responsable mukonona ikirere ndetse nino siyatu kandi baravuga ati ikirere cyononekaye n'umuyaga n'umuyaga umuyaga nta mupakugiye uno ibirere yaha biraguruka birahana ahantu gasanga bikwisi yose natwege turasigira ikibazo kirageze iwacu nibyo biri imbere cyane mu guhungabanya ibidukikije natwege iwacu turabifitemo uruhare.
Urakoze, tugaruke ku mirongo ya telefone. Yves Ndayikeza ari ku murongo wa telefone, uratwumva?
Yego ndabumva.
Uhamagaye urihe Yves?
Jyewe nashaka gutera icyumviro kuri Debi Ndaguruka ry'ikirere n'ibyabaye muri Mozambique na Madagascar.
Muduge ku ijambo.
Jyewe icyo mbona, ikintu kiba kirabitera cyane, murabona yuko Leta y'u Rwanda arizo ziko zikoza amadega anafiki. Dr. Mahinguriro aprodiza n'icyo nokwita nk'ishyano uburozi kuri Afurika bobo bakora ku nyungu zabo mugabo byose banakomeza ino muri Afurika bakaza bakiba n'ubutayino bakajya kubukoresha iwabo. Rero ikintu kimwe hoba amasezerano hagati y'amakontina kuko ubu ngo ibihugu harimo ibihugu ariko yizamo bagashingirane bagashyiraho n'ibihano bakaraba yuko ayo mahinguriro yose atanga yuko yorohereje igihe kuko abanyafurika tuzokwisanga ahubwo twanahomye twese twabonye uko ibintu ariko baragira abanyaburayi n'abanyaziya ni ibintu biteye isoni. Abashinwa bitwa ko bakunda Afurika, Abarusiya bitwa ko bakunda Afurika, mugabo ibintu bakora usanga bida kuko igihe korona yatangura baravuze yuko ari irya mbere babonye ikirere cyo mu Bushinwa babonye hejuru icyumba yuko isi yahebye kandi bikiye ihonwa na twebwe ikiremwa muntu niko gusaba Afurika tuko tugira ubusa nibarabe rero bashyira amategeko nayo ko muranumva amanama yabaye y'ugukingira ikirere bashyika kuki ku mwaka baravota amabize sinzi ko bari gukina no gukina bariko bakinisha Afurika niko gumugwa mu ngorane gusa rero ikintu kimwe niyashyira amasezerano bareke kwicanya Afurika bobaze kuko muri Espanye nageze gukurikirana umwana yigeze kugira manifestasiyo ari umwe avuga ati uno munsi turiho mugabe ibyo nicyo byo turiho kubera ibintu tuba turabwira ni ukuri bagerageze basomerere ndabona VOA ntacyo itari kirakora ahubwo icyo kinakwiye gushyigikiraho kuko uno munsi turiho tujya turiko tujya uburozi ibyo nicyo byo turiho.
Murakoze, turabashimiye Eva ku cyiyumviro cyanyu.
Yego nawe ndashimiye cyane.
Jado aravuze Yves ko ayo manama aba manama mpuzamakungu kuyindagurika y'ibihe ngo bashika kuki basaba ngo kohoje amasezerano arafatwa cya kibazo nababaza arashigwa mu bikogwa ayo masezerano iyo bayapfunditse mwo bivuga kwiga Jado.
Hello.
Nariko ndavuga ku cyumviro Yves Ndayikeza umwe mu badukurikirana yari karashikiriza avuga ko amanama mpuzamakungu yama yabaye kuyindagurika y'ibihe ayi akibaza ngo boba bashika kuki ngo ni mikino baba barimwo kubwiwe ngo boshira amasezerano ariho arashirwa mu bikogwa ngo mwishura gute kuri cimvyo ciwe.
Murakoze cyane. Ari amasezerano bubunya ariho Accord de Paris yabereye mu gihugu cy'u Faransa hamwe n'amasezerano yabereye mu gihugu cy'Umuyisraeli mugabo nababwira yuko natwebwe twikirana ibintu n'ibindi kuba dushereke indagurika ry'ibihe bababwira yuko amasezerano adashuka mu ngiro cyane nk'uko byategerezwa ahubwo ngaruka kwiga bimwe navuga nahacu twebwe Emmanuel yavuze neza ngo ni batubwira ngo gwaruka ngo ni gwaruka ngo ni Burundi bw'ejo mugabo yavuze neza ko ari twebwe Burundi guno munsi bisigura yuko iyo duteka cyo kugenda mu manama byinshi turabyumva mugabo hariho nk'ibindi byo gukogwa bashobora kuba bavuga ati tuzokora ibi ababyemera ko bazobikora ugasanga bafite ibindi byiyumviro mu mitwe yabo mugabo twebwe nk'ugwaruka nitwe bidakoze nitwe bisindikaza kuko turabibamwo tukabikuriramwo tukabibarukiramwo nk'abana bacu barabibarukiramwo batonya bacu babikuriramwo hama n'abuzukuru tuzokwibaruka n'abuzukuru n'iwacu gatanga bariko ikuriramo nabi mugabo iyo dufashe decision twese tukavuga imana yaduhaye izinguvu ikaduha ubwenge aho hantu hose tuba turiko turatembera abantu hose tuko turiko turigira ahantu hose tuba turiko turaba abantu hose tubona ko hari ikintu kitagenda neza kuko ibidukikije nubabwira yuko ari kijya kintu cyose kigukikuje wewe kijya kintu cyose ubona kamba muri burya zose tubona bijya byose tubana nabyo harimo ibintu byinshi bitaba bigenda neza takaruro gato nubaha
vunagure
umuntu igeze kuba atsubete agiye ku kazi ajyanye yinjiye mu modoka abona ariko aratwara imodoka mu ibarabara abona ibuye ry'indi ibarabara ibuye ntibyategereza kuba ari ibarabara mu ibarabara naho guca abantu ikinga imodoka ni moto n'ibindi mugabo umutima uramubwira ati rya buye rikure mu ibarabara ubundi mutima nawe ati izi ntibindaba mugabo umwana wiwe yari karagenda n'amaguru agiye nawe ku ishure yagiye inyuma yiwe haje harenganye imodoka iraca kuri rya buye iramukubita mu mutwe umwana arakomereka cyane baterefona bapa wiwe ati hari umwana wawe yagize ibuye ryamukubise yari kararengana ajya kubarabara kandi yababaye ubunye ari kwa muganga wa mugabo ikintu yaciye agaruka kuyumvira ati kumbe ni ryabuye nareka gutora mu ibarabara yahitanye wa mwana wanje ati iyo menya rero naje nagomba mbwire umugwaruka cyane ko rurakumviriza n'ibyo twicuze ngo iyo tumenya ahubwo ni mude dukura amaboko mu mwuzi aho tuba aho duherereye aho dutemberera hose kijya kintu tubona kitagenda neza tubwe dufatiye ya mbere twafatiye ya mbere tukabona hari icyo dukoze kitatunaniye niho tukugenda tuvuga tuti babandi baturongoye nimudushigikire ababyeyi bacu nimudushigikire mwe mufise uburyo mugabo natwe ugwaruka tuba twahagurutse tukerekana icyo dushoboye ndashima cyane ugwaruka rwabitahuye n'ugutera kamu ugwaruka rutarabitahura kugira duhaguruke twese tugendere ku mugozi umwe dusenyere ku mugozi umwe hama igihugu cyacu tugiteze imbere duteze imbere isi yacu kuko ni iwacu twebwe ugwaruka tuzoyibamwo ababyeyi bacu barasaza icyo tuzoyibamwo n'abana bacu n'abuduguru bacu hama turiko turakora bazoba mu minsi nziza mu gato ariko turakora tuzosanga turiko tubaraga umuntu
udahera murakoze cyane
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
hari umwe yaduhaye ubutumwa mu badukurikirana itwa Salvatore Ndine avuga ko Afrika ngo yokora iki ni bimwe kibazo nari nabajije umwe mu bandi bahamagaye abajije ngo ko ikirere cyononywe nabo bazungu ngo nta na kimwe ngo nta mahinguriro rutura Afrika ifise ngo gikogwa ahanini ngo kiri ku bazungu ku bihugu bya rutura bugabanya amasosiyete ngo nabo bafise amasosiyete akomakomeye naho Afrika ngo iracari inyuma kujanye n'amahinguriro ngo ibi ni byiza ngo bivuye mu bihugu rutura ngo bitunze bya Buraya, Amerika, Ushinwa, Korea, ravuga Emirati Arabi ni ngo nivyo bifise uruhara runini mu kukonona ibidukikije nivyo mwari mwana bivuze nashaka ngaruke kuri Emmanuel niyo yabikoze wari kuravuga kubijanye n'uwo mugambi wanyu Greening Burundi mwabuze ibintu muri ko muragiraza gukora ku ntererano ku ruhara rwanyu wabiducira ku mayanga
murakoze cyane nkuko mwavuze ntabwo ndangwe ndongo umugambi ahubwo ni ishyirahamwe ryemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi ni Greening Burundi ariko rifite imigambi yo gukingira ibidukikije mu byo turiko turakora urabona yuko benshi babikora ku kutamenya ntibazi ibidukikije icyo ari cyo ntibazi icyo botegereza gukora kugira babikingire kubera ibidukikije twebwe nyine nitwe turiko turabyonona bamwe babikora ku kutamenya abandi babigira ibigira nkana ariko harakenewe yuko twohindura ingendo tugahabwa ubumenyi bujyanye n'ukuntu ibyo bidukikije twabikingira rero muri Greening Burundi ishyirahamwe nsanzwe ndongoye harimo ibikorwa bijyanye no guhindura inyifato abe abanyagihugu kugira bamenye icyo bategereza gukora kugira bakingire ibidukikije biciye mu migambi y'inyigisho ndetse n'ibiyago ariyo twise Green Phase ni iminsi yose ku munsi wa kane aho abenegihugu abantu batandukanye baja hamwe tukayaga ibiyago byerekeye gukingira ibidukikije hari ikindi bavuga bati umwana umutego yakiri muto akura azi icyo ategereza gukora rero muri icyo gihe twaratanguje imigwi y'abanyeshuri ku mashuri atandukanye y'abakiri bato kugira baronswe inyigisho zijyanye no gukingira ibidukikije bazokure bazi icyo bategerezwa gukora kugira babungabunga ibidukikije ibyo tubikora hambavu y'ibikorwa dusanzwe dukora byo gutera ibiti kugira tubungabunge aya mashyamba ndetse tugwize inyamashyamba yahonye mu kongereza icyo bita kogasire forestiere rero mu muganda dufise ibiti byababa imiliyoni 40 n'icyo twifuza gutera kuva kugera mu 2040 imiliyoni 2 ziramaze guterwa ariko turabandanya kugira kongereza ugerageze kuraba mu gihugu cyacu ukaraba imisozi birateye isoni urabye no mu myaka yahera nicyo gituma dutekereza kugira icyo dukora imisozi irambuye urabye imisozi ihanamiye igisagara cya Bujumbura nta biti bihari ibiti byarahonye ibiti byahonejwe na twebwe nyine twebwe abanyagihugu twebwe abarundi nitwe dutegerezwa kugira icyo dukoze kugira tubibungabunge igihugu cyacu tubungabunge ibidukikije kugira twizibirire ko iryo hindagurika ry'ibihe ntibandanye ritugirira ingaruka rero nasaba uwo ari we wese kugira icyo akoze guhindura ingendo gufata iya mbere kugira akingire ibidukikije
murakoze nawe Jado kubijyanye n'ikoraniro ryimirije rizoba muri uyu mwaka rizobera mu gihugu cya Misiri kwihindagurika ry'ibihe ku ruhara rwanyu abakiri bato mwiteze iki kuri iryo koraniro ry'uyu mwaka rizobera mu Misiri muriko muryitegurira gute n'ibihe muzoshikiriza ni ikihe mubona kizokogwa kugira ngo mubone ko iryo koraniro ryiza akarusho ku makoraniro yabaye imbere ya
murakoze cyane mu badistribute gikomeye cyane twebwe nk'uko twifuza kuko murabizi yuko hagirwaruka nitwe tubona ibintu byinshi kurusha ababyeyi bacu kuko dutembera henshi tuguma tubona ibitandukanye twebwe turifuza yuko huba guhana abadashyira mu ngiro ibyo baba bafunditse hakaba ibihano kandi ibihano bikomakomeye kuko iyo umuntu azi ko azohanwa aragerageza kugira ashobore kuba yohishingirwa cyangwa yoreka gukora ibyo yategereza gukora navuga yuko yokora ibyo yategereza gukora kugira n'abantu navuga yuko ingingo zizaba zafashe gukurikizwa n'ibihano kandi ibihano bikomakomeye kuko iyo habaye ibihano bakavuga ati igihugu kitazokora ibinya igihugu kitazokurikiza ibinya twafunditse tuzogihana gutya na gutya na gutya hama nihaba ibyo bihano twebwe ni kuri tuba tujoba turi ko turaba mu minsi nziza muga mu gihe atabihano byoba bihari tuzoguma duhura dupfundika ingingo mugabo izo ngingo tuva duhereje kuzipfundika tukarindira ko zijya mu ngiro tugahembura hopfuma haba ibyo bintu by'ibihano hamba nk'ugwaruka tube ijisho ry'ibihugu byacu ibyo by'ibihugu byacu kuko uno munsi ugwaruka nabivuze cyane kandi abisubiremo nitwe dufite imyaka myinshi yo kubaho kuri inozi bwe rero tuzoba turi ko turegira sindabibazwa mu ihinduka ry'ibihe no mu guteza imbere ibintu byatwibarutse cyangwa isi yacu mu gihe tuzaba turi ko turaterera biboneka tuba turi ko turisambura aho nk'imene mugabo mu gihe twahagurutse tugahaguruka tukavuga tuti reka dusenyere ku mugozi umwe tugerageze kurondera icyo twokora kandi dukore twese twumva cyo kimwe icyo tuvuga gukora abantu babwire yuko uno munsi twebwe ugwaruka turi ko turaba mu gihugu cyiza igihugu cy'amata n'ubuki uko bamwe bavuga kubera ukwitanga kw'abasokuru bacu
kibazo tugiye kwibaza tugiye kugwaruka none mbiye basubabasukuru bacu bagaza kuyinoza bakara gukomeza tuko turanyigira ndazi basukuru badusigira nziza Emmanuel yavuze ya ibiharage bikura bikabimbura
ego jado
munagiye kurima adaje mu ifumbire adashobora kwimbura neza none twebwe garuka buno munsi w'abasukuru bacu bugaruka twovuga ngo imeze twayimbiye tugerageze twebwe ngaruka kuko twayisanga
umwanya uraturangiranye murakoze turashimiye abatumire Jadon Nkurunziza aharanira ibidukikije yari yitavye ikoraniro mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse mu mwaka urangiye w'2021 twari twatumiye kandi Emmanuel yo yabikoze ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi rijeje gukingira ibidukikije mu Burundi turashimiye abatumire bacu dushimire kandi nabakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro vyabo murakoze rero tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mugire ibihe vyiza
radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cacu radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Tanzi jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isambirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka Tereko isorushiriza Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo
kuri bose yo atavangura mu myaka imaze isambirana ibyiza gusa bijya byayiranze nibiri imbere nankeka twitere ko izorushiriza radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera